Masterminding, novidade.
Angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe kuma maphostela kwansi fans unelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe kuma maphostela kwansi fans unelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe kuma maphostela kwansi fans unelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe Kuma mapoche la manzi manzi
Kana manje la machita wonke athi ahamba nawe I need to stress that na sonke manje wena keta ufuna hambe nawe Osekia kana manje la machita wonke athi ahamba nawe I need to stress that na sonke manje wena keta ufuna hambe nawe
Kunelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe kuma maphostela kwansi fans Kunelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe kuma maphostela kwansi fans Kunelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe kuma maphostela kwansi fans Kunelinye mamasekas angazi nomuphume mlas kodwa yenu petty vibe Kuma maphoshe la manzi manzi
Mastermindi, novidade
I'm